ya manti kimsi shuja halisi. Mwamba
Jiga beats.
Yesu Kristo mfuga na mezi nkabo bandi mvugana mu gatondo neza kakubwira ibindi amahoro aramagari ibyo yasanga handi bise byinshi byiza bidasa n'iby'abandi gacu yarakubiswe afatwa nk'umubandi komera gupfa kugira ucungura abandi kombara ubusa kugira hambikwa abandi cyo gikogwa yakoze nicyo shobora uwundi kari Yesu Kristo yitanze ataravya abandi urukundo afise sindarubona handi n'indirimbo yanje buri munsi ndirimba ifungurwa zanje ndaziriye ndahimba Numupato mwiza na hera na rahemba Ari mangi mbere yanja fata hands tuka simba Beri nginza mbere chumi yondi mnishamba Yo
Ubunu kawe ni gonshima Nimba wazi za wazita gira kagero So kwa mandirimba Hallelujah kujo amore Ubunu kawe ni gonshima Nimba wazi za wazita gira kagero So kwa mandirimba
Yesu nagira ama season burigiga imiryango yama iri open nuko kiri umuntu wese afise ama problem akishuri ibirenge yo wiyumvira nidusaba gusa kabikura atacyarinze gusaba ubundi tari Yesu yaminduriye amateka naringeze kurara ama magara ndagaruka kahise kanje kabikose karahanagurwa cicite cyanyagiriza hiratabugwa ego nivyashigikiye intamboko zanje aba hafi yanje iyo ndamutabaje bona ukuboko kuyuko bukeye nkuko Bwije cyo gituma namwemereye kuganza ivyanje giza nkorera sino vyandika ndabimare yo kwandika nkisanga cewe narushe kare fata kuboko Kristo tujane tugere kure
ubuntu bwawe ni bwo nshima n'imbabazi zawe zitagira kagero so kwa mandirimba haleluya kubyo wamure ubuntu bwawe ni bwo nshima n'imbabazi zawe zitagira kagero